Sohoshelani omaSkandi ababezwana ukhuzani enombuzeni kubangwa laphana imali. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili amagama engumfeze kuntuthuko wakhumalo. Bathi la sibona amagumeda. Uma usemoshela ekhaya, ngicela wenze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayika okukhulu kunako konke, bese uyashera. Bayinkukhu neMpaka abaculi bamaSkandi laphana sebebuya naphesheya kwilwandle, okungukhuzani umfo kampungazanjayo nombuzeni umfo kamkhizi. Imbangela lokho ingxabano yemali okwakumele ikhokhele yona ngokudlala isiginci laphana. Umbuzeni ukhala ngokuthi ukhuzwane unqwahe nemali yakhe laphana okwakufanele imkhokhele yona ngokumdlalela isiginci. I-albhamu eshisa ikhotha futhi yawola imiklomelo ethi inyoni yomthakathi. Umbuzeni uthi ukhuzane wamcela ukuthi azomdlalela isiginci emuva kokuba yaxabana nomfana owayemdlalela isiginci, base bavula nokuthi uzomkhokhela. Wasesho umbuzeni uzokhuluma naye ukhuzane lapha bavumelana ngokuthi uzomdlalela isiginci izingoma ezintathu, bese mkhokhela imali engango 10,000 wamarand laphana. Ngakaba wamangala uma esefaka laphana u 500 kodwa wathula lapha. Wangabuza lutho ngoba yamazi njengomfana nje inganaye ukuchaza laphana yena umbuzeni. Ukhuzane ubese khipha i-album entsha ethi Inja noGodo, kulapho ezwakala khona enye izingoma ethi Siqomqomi laphana egadla kumbuzeni umfoka mkhuzi laphana. Abantu abazwana nongizwe abakaze bathole indondo laphana. Umbuzeni ubese gadla naye ngokuqopha ividiyo ayifake kuFacebook laphana ebuza ukuthi ukhuzane usayikhumbula yini ukuthi bayakwenedana laphana. Eqhubeka echaza laphana umbuzeni usho ukhuzane wathi kuyena bazange basebenzisane izingoma ezidlalelayo laphana, ekubeni uyasizwa isiginci sakhe kuzona zikhali. Thinto laphana isoleze engumgqibela laphana ukhuzane uthi ayikho imali ayigweleta umbuzeni laphana. Umbuzeni wadlalela ingoma eyodwa laphana azange esebenzise ngoba akayidlalanga futhi kahle laphana. Wasechaza futhi nalokuthi bengagadli kuyena kwi-albhamu laphana, bemane nje efanisa uchaza laphana ukhuzane. Umbuzeni uthe usola umona kuphuzana laphana, ingakho esehamba ekhuluma kabi ngegama lakhe. Bafethu, ulona daba engithulela lona lolu namhlanje, ngicela uye kwi-comment section ufike udluliso lwakho uvumayelana nalolu daba. Sihlangane futhi ekuvidiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ingakhohlwa ukukhomenta, ukusubscribe, ukushera, ukulayika. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda.